Noma Jesu ahlonishwa kothanyelwa ezulwini nasemhlabeni, kepha wakhetha kutibida athi ungumelusi. Buhle bemelusi busetimvini latelusile. Uma tiphilile, tingadliwa ngemakhatane, tiphilile, tikhona kuthola emandi, tiye emadlelweni laluhlata, ngula umelusi ajabula khona nebuhle bakhe bubonakala khona. Wena nami selusiwe. Sihlobo sami, impilo ayicali iphelele kuwe, welusiwe ngolonemandla. Wena tithobe ngephasi kwesandla sakhe lesinemandla, wathi kuthi unakiwe ngophezu kwako konke. Nkulunkulu wekuthula akakuphe kuthula kwakhe njengalokhu akubusise ngatho tonke tibusiso takamoya kuKristu Jesu. Sawubona sihlobo sami. Nasi singwa sethu selisuku encwadini yabaseFesu 1:22. Nkulunkulu wabeka konke ngaphasi kwemandla akhe. Mangabe kukhona lokufunako, hamba kuJesu ngoba konke kungaphasi kwemandla akhe. Noma konke kungaphasi kwemagunya akhe. Noma konke kudzinga isignature yakhe kuze kutokwendeka, kuze kute ukhululeka. Nkulunkulu wabeka Jesu esihlalweni kuthi konke lokwendekako kwendeke ngemvume yakhe, futhi langakakuvumi Jesu angeke kuze kwendeke. Liyachubeka leli vesi lithi wambeka kuthi abe yinhloko etikwako konke ebandleni. Emandla Nkulunkulu ukhethe kuwakhulula abonakale ebandleni lakhe. Ungumelusi lomuhle Jesu, uyinhloko yelibandla. Ticabange uyimvu lelandzela umelusi longuJesu Kristu. Maye timvu noma tibuthakathaka tingenawo emandla, kepha tingabhekana nanoma ngisiphi silwane lesinemandla uma tiholwa libhubesi. Ma ususa libhubesi embi kwetimvu, buthakathaka bato buba sebaleni. Ma ususa Jesu ebandleni lakhe, buthakathaka belibandla buba sebaleni. Ngikhumbula Pilato ngalelinye langa aphosisa naye ngekucabanga ukuthi sikhundla lakuso ngiso lesimniketa emandla. Ngesikhathi Jesu atawuya yayawubethelwa, uthi Pilato, awuthi khulumeli ngani kimi, uzuyati nje kwekuthi ngimi lenginemandla kukukhulula newe kukubethela esiphambanweni. Wadibana netimbila tithutha Pilato ngoba Jesu wamphendula wathi, ngabe kawunamandla eti kwami kube bewungakawabelwa ngetulu. Nembala kuliciniso lelisebaleni kuthi konke Nkulunkulu ukubeke kuthi kube ngephasi kwemandla aJesu. Paula lokunguye lobhale lencwadi yabaseFesu naye angafakaza athi, eyi, nami bengisendleleni ngithi ngiyawudingela libandla, ngadibana nayo inkosi umnikati welibandla wathi, Paula ungidingelelani. Vele Nkulunkulu ubeke konke ngaphansi kwemandla akhe, wabeka Jesu ukuthi abe yinhloko etikwako konke. Akedeli, akalali, ulinakile, ulelusile libandla lakhe Jesu. Njengoba thine singemalungu emtimba, emandla ethu asekutithobeni ngaphasi kwe-direction ya Jesu nasekwendeni loko lokuyinthando yakhe loyinhloko yethu. Utawukhumbula ukuthi umuno uyakhona kuphakamisa 25 liters wemandi esitultulwini, kepha lawo mandla unawo mawusemtimbeni. Kepha umuno wasuka emtimbeni ngeke ukhone kuphakamisa ngisho inkomishi. Liso linemandla nalisemtimbeni lokuthi lingabona. Indlebe inemandla kuva mayisemtimbeni. yaze yasuka emtimbeni indlebe likhono layo emandla ayo awasekho. Unkulunkulu ukhulule emandla akhe akuJesu konke kusebenda ngekuthi kunamathele kuJesu. Jesu liBhayibheli lithi uyinhloko yelibandla. Emandla akho mzalwane wami. Yebo siyambonga uNkulunkulu ekukuthandaza sithole amandla lamasha. Kepha kunemandla la imfihlo lasebenda ngekuthi wena you belong to a church. Ube ingcenye yelibandla ngoba emandla aNkulunkulu asebenda ngelibandla lakhe. Mangabe uyadiva sewubuthakathaka sekukhona la unqotshwa khona, khumbula emandla nekunqoba kwakho kungaphasi kwaJesu futhi emandla akho asebandleni la Jesu. Amen.